Ballern mal ballern aus so ein Ballern am. Ballern mal ballern aus so ein Ballern am.
Ballern mal ballern aus so ein Ballern am.
Bala ma bala na zungi pale nam.
Se bathulini, ngayo tshela ibihlobo bakhona kade ngaphakathi kuthini. Emva kokukhuluma kwesihlalo sesifundazwe, I would like to call upon uComrade Hassan Motala, who will talk about the Ugu's perspective and then introduce our guest speaker. Ngayo tshela ibihlobo kakhulu esenza ngaphambili.
Bala ma bala na zungi pale nam. Bala ma bala na zungi pale nam.
Bala ma bala na zungi pale nam.
Uchelu shenge
ngisekuna.
Chelu shenge ngisekuna. Asahandla.
Wait.
Okay, sing it again, sing it again.
Bala na bala na zungi pale na.
Make it so.
Oh, chalu shenge siseko na. Hey, bala na zungi pale na. Chalu shenge siseko na.
Comrade Hassan.
Umongameli weqembu lenkatha, amakhosi phakathi kwethu, usihlalo wase-PEC phakathi kwethu, umkhuleko Hlengwe usihlalo wentsha, Comrade Ramprakash ilungu le-National Council, amakhawunsila phakathi kwethu, amaziko ahlukene eqembu lethu, ngiyanibingelela. Ngime la phambili kwenu njengendodana yale ndawo. Indawo ngikhule kuyona. Baningi benu sakhula kunzima. Sishawa, sidutshulwa, ngisho isitolo sasekhaya yashiswa la ngabaqabani. Yeah. Unumzane Sipho Ngcobo, ufakazi wami, besibamba kushisa naye, nani baningi benu nibofakazi bo-comrade. Asiwazi ukukhohlwa bo-comrade, njengoba silana kulesi sikhathi sikusona. Asiwazi ukukhohlwa kumzabalazo siphume kuyona abafowethu basevalelwe emajele. Ingane zethu zilale emathunini. Asiwazi ukukhohlwa abafowethu njengoJames Zulu nabanye banikele ngezimpilo zabo. Comrades, we have a constitution that guarantees that every person be given the power to improve their lives. A constitution that guarantees every person be treated with dignity and equality. A constitution that commits to heal the divisions of the past and free the potential of each person. We must treasure this constitution. If we protect it, it will protect us. Comrades, ubandlululo waphela kodwa umlando wayo isaphila. Amathuba emsebenzi awekho. Izikole zasemakhaya asifunde sebadolobheni. Amanzi emakhaya awekho. Kodwa emadolobheni amanzi bakhe endlini. I have traveled the length and breadth of KZN. The only things I have seen is broken roads, broken lights, broken water pipes, broken ANC promises. and the broken dreams of our people. Baningi benu bokomrade nizokhumbula ukuthi ngo 2010 kule ground le beste rally enkulu kabi iqembu bedabuka phakathi was the most affected district with secret meetings with plots and plans to destroy the party. We have started from the ground to rebuild the IFP in Ugu. The district is working day and night with the other party structures to mobilize in Ugu. Iqembu lethu sahlula ukhongolos ngama 80s ngeimpi yabantu kuthiwa i-People's War. Sahluli nadeko, sahluli NFP. Ngeke bayiqedi inkathi, ngeke bayiqedi inkathi. Amandla asezandleni zenu bokomrade. Thathani leli thuba ngomhlaka 3 August ukubuyisa kumasipala base-Ugu ezandleni zeqembu. Ezandleni zeqembu ungalithemba. Iqembu ezosebenzela umphakathi. Khethani amakhansela enkatha azonisebenzela. Hhayi amavila azoyidla imali zenu. Mongakhetha iqembu lenkatha kungabeni sinika amandla ukunisebenzela. Ngoba enkatheni siyawazi ukuthi thina sisebenzela umphakathi. Bokomrade ngizela namhlanje ukunishiya nomyalezo odwa. Sekwanele ngenkohlakalo. Sekwanele ngesithembiso ezingafezeki kulo hulumeni osiphethe. Bazofika, comrade, bazofika baphethe isijumbalo zokudla. Bazonikhohlakalisa ngazo. Thathani lezi jumba zokudla kodwa ningakhohlwa ngoba imali yenu bayithenga ngemali yenu lezi jumba zokudla. Thathani lezi jumba zokudla kodwa ningakhohlwa nikhumbule ukuvotela inkatha ngoba inkatha iqembu elithembekileyo. Amandla!
Amandla! Amandla! Ayo ngibekezeke zwini. Siyakubona inhlonipho nje nihlale kanjalo nje. Siyanayelana lenkathini. Sinezizotha lenkathini. Ungawushaya nje umculo enkathini ushaye phansi bangafiki. Cha abantu akuyona. Ngibuka ukuthi bakungani lapha eduze. Ababeseduze labambala abasizi lapha. Okay. Sibekelele iprofethi. Thank you.
I'm gonna go get some more.